Vanna Vimana, Travandana, video a Chiminumunani, Changese, odio a Chiminumunani, ecco, non devo dire a Kunu, Basha, Kutuicha, Munakamburida. Vero, Baba, divadi va a panze, immigrant, cosa a quiccia avano, ova twitcher to me, honey tattoo. Umusar Mamuriva, Arabizati, Yarim Virali, Arim Viravgati. Basha, si pora quelli, no, weeds. Basha, just su qui e miranukuri, da fissum tima with a cavis. Giovanum vumenga, hamunu no qui miki, non agi fisse bona biqui. Oya hanyuma arayumvira aravuga ati zipora n'umuntu mwiza ziporiyo ibyo kujya biduheranye yamaduhi ifu yo kugira igikoma cyangwa kaduhi ifu yo kugira ubugari ati bukwe amaraso yiwe ni yameneka imana ntizo yambaza acha tangura kwiyumvira ukuntu yo tuburira zipora yari yaratunze bandori kwigize atanabazi atara vitakara n'abatekereza ibintu bitahi atubukweri amaraso yiwa kameneka imana nizo yambaza mugakumva ntari bubihere aziwanje kumbwira ati uko biri kose uragaba baraza kukwica acaragenda aja ku ruhande abwira umubarozi uwo mubarozi yitwa Gipara n'ubu ahari imana imuho amahoro n'umugisha bamwita Gipara mugabo yari zina agiritazirano yitwanze imana jamari yari barozi rero kwo kwijyo barabara nabako aragenda aramuhigisha ubujyo bwo ari bwo gose aramubwira ati rero uyu munsi kwibarabara ryawe nyimba ubona hari icyo ukora ukingire zipora ntibamwice ati kubera jewe ndabye ati mbona kwica zipora kweli menga bazo babamuhuhute amutekereza byose ingene bimeze aravuga ati sha ati nyene bazaba muhohoteye tujye mugore nta kabiki ati nubwo yaba ari umututsi kazi nta watuka nta wabwira nabi ati nokumwa ati wowe uhumure aramubwira ati bikarinda bimenyekana ko ari je wona menye iryo banga ati bamuvuze ko ubuzo tuvamo akameni banga bazoca bamwica aramubwira ati umura ntupfa ati ntumura ntupfa kandi na zipora ntapfa ati kandi kuko yaramubwiye ati kujya mu irongo biri baza kwica Bosco n'umujyango wiwe kujya 19 bice zipori wawe ati kujya 18 bice rukera ati sawa baca baragenda hanyuma kumwijoro jewe njyanye naza numva abantu bariko barakutanira kumugu imbere y'umujyango wanje numva bashaka kugwanira impande y'inzu yanje ndavuga ibi bintu biringa impande y'inzu yanje nibinyabake hanyuma ntangura kwibaza numva mega ndongira ubwoba nibaza none aba bantu bagomba kuntera nabahe ariko nyene nari mu nzu y'amatafari kandi narugara ariko nyene by'inkambi mugabo nyene urumva bashatse kunkorera ikibi bari kugikora hanyuma nkumva hanyuma niho rero nabyuka ncanitara nibwo rero uwo mubarozi nabo bari kumwe babona ncanitara numva bavuze ngo zipo nisa ngohumura ngo ntacyuba ngohumura ntacyuba ntigiki kinone ko numva muri abantu benshi ngahe ku nzu yanjye Wani miri mbiri shamu shaka kukugirira nabi ngwariko ngo turakurarira ntibagukorako ni ni hari biki none wani miri mbiri shamu shaka kukwica ngishaka ngo kumena marasto yawe ngo baguhohote niyo nimbabarira gipara ubwo cantangura guhaka ari ku mutima na marasto urumva nibana ndumwe na wa mwana wanje urumva twari mu nzu turi babi babana nari naratoye bari baramaze kwitahira ntangura kugungumwa ntangura kubura amahoro ndavuga ati mana ndamubwira ni basi ni mundeke jewe nturumuke mu nzu ngenda kwinyegeza kwa muganga ngenda mu gipangu cyo kwa muganga ko mbureho nibasanga ngo baze kunyicira ngo ya ngo hamwe twakutwokureka ngo ukava mu nzu niho boca bakwica rero ati guma mu nzu turi ngaha ubu kwica aza kuba yatwishe ati naba naba bose turi kumwe ati sawa basi twaraba naragumye aho mu nzu bana b'Imana ntangura gusenga kandi rero nubwo byari uko narasenga naragerageza nkasenga ariko nyene bisanzwe ariko kuva cyaje nanyomotse mvuye muri ya viraje gusenga kwari yongereye gusumba uko nari meze ndasenga mpagaze umutima wirukwa nsubira nkavuga ni Imana nkagumbikirana wa mwana wanje nubwo nibwo rero hageze aho nkumva bakagenda rero kubera barozi uwo mu barozi yaciye agenda ku ibarabara rya 20 abwira mu barozi yahakora yahatwara aramubwira ati rero uyu munsi murariro amubwira byose ati ngaha baza kuyica bosiko uwo mu barozi barabitaye mu gutwi nawe kuyibara baragiwa arika abantu barakomera hanyuma kwinjye barabara kandi hatwara umuhungaraho ndumva yari umunyarwanda nawe abwira abantu ko bararira ondo barumengaho bahatwara uwo mugabo yitwa Rukera bari bwice sinibuka ko baba bari baranyuranije ariko Rukera nawe yari mu barayirondo baje kumuhana kwa Rukera bagasanga ari mu bandi bagabo bahagaze ku ibarabara impande hafi yiwe bagavye barayirondo rero bazi wanje rero naje kum ngwe ngo ni kwa gipara mbese nyene bagerageza gushwana ariko nyene birabana ni ukuntu bo situruruga kwanje ngo bankure mu nzu bamwe mu bari baraye irondo bakavuga ati basha nimuze tugende kuri polisi tubwire polisi ko bagomba kwica abantu polisi ze ibari ibihosha abandi toya ati nitwoja kuri polisi bataranica umuntu ati nibarindira babanze bica umuntu niba amara kwica umuntu cyangwa niba atangura gutema umuntu duce tubona kwiruka kuri polisi guhamagara polisi baguma muri iyo micango cango hanyuma urinda buraca bukeye rero wa mubarozi we yatwara kujya 20 yaru yakora kuri Red Cross ari umwishikira acara bivuga kuri Red Cross biba biramenyekanye none kuri Red Cross baca baragenda kuri security baravuga ati kubera iki muri bega tatwara yahashatse kugwibara nyene umukuru wa security ababyinjiyemo ariko uwo mukuru wa security nawe nta rukundo yari kubungira ko usumba ubwo yari afise kuri abo bantu bandi bari bashatse kungirira nabi kubera mu nkambi nubwo nari ndahabaye nahaba nyene mbese ni kubera nyene na ari wo mugambi Imana yari yara nari mu mugambi w'Imana urumva ntacyo nari kuba nagomba guhura n'uwo muriro wose n'ibyo bigerageza byose kugira Imana inkoreshwa yaba ishaka bana b'Imana rero hageze igihe nyene bimaze kumenyekana kuri sekirite umukuru wa sekirite arantuma ko ndagenda hasa bumva ko jewe ari je ngomba kuremeshwa cyane hanyuma arambwira na ba bandi nyene barabatuma ko mugabo ntaho nari buje kwitwara barambwira ati nihangane ko babahanye ko baye bitazosubira ko nokwiryamira nkatekereza ko bitazosubira ariko iyo ngiriyo nza kwitwara nari kwitwara mugabo nabona ati nana hamwe no urega mu nkambi hanyuma twabayaho ariko bana b'Imana icyaha ni kibi kandi kwipfuriza mukaso rugatwara nyoko muri nyamisa 5 kwezi guheze umwe muri baba nubashaka kunyica yarakiri n'umusore kabisa w'umusonga yagiye nyima ari karaja kurima mu Tanzania nyima ari karaja hehe agiye kwambuka ku ikaburimbi bahita ku Irambe imodoka ambwira mugonga carapfa imodoka yaramugonza carapfa kandi mu byukuri nawe wo kwibaza ukuni yomoto kaya mugo onze vikakuyo vera kuko. Na mado kaga hachari nishi, eka hachi moto kimu imariko, nuko njene vya mgele. Basi leero, ndabaho mungambi, aliko njene vitanyiro heye, bimwe by'ubutegetsi byo gukorana na ba mwenyegiti n'abandi nari narabivuyemo niho rero hageze igihe habaye amatora baca baravuga ko abo jewe ndiyamamaza n'uwundi mugabo kandi wa mubarozi wo kujya 20 nawe yiyamamarije umwanya wo kubakoseye hakaba na wa wundi yahora acinyiza abantu na umwe yahora yamayanyatsi kade yane wayitegere nawe urumva we nawe yari asanzwe arikoseye yaharanira kubugumamo hiyamamaza n'abandi hiyamamaza uwo mukose yari afise asista wiwe yari umudamu nawe bose rero biyamamaje nanje ndimo rero ajya kumuhana yumvisha abanyagihugu nyana basororera ko bozomwongera bomwizera bakamutobora mugabo abandi nabo baravye ukuntu yabatwara bavuga ati ntituzabona amatora arageze ngo habe amatora noneho twikure ko naka turagenda rero turatora nanje ndagenda kwitoza hanyuma baratora kumbe wa mukose yahoramo aragenda yari yasororeye abantu kuri stoke bacunga amajwi baba haba acunzwe n'abatanzania babiri hakaba hariho n'aba bamwe mu bakozi bakora kuri stoke b'abarundi mugabo baje twaje gutora wa mu baba yapfumbatishije amahera baba Tanzania ngo bayora amajwi bayashiriwe bari amajwi rero basanga uwo mukose yahora ni wabaye kose mukuru mugabo je nanje cangira amajwi menshi ndarusha wa mugore yahora je chama sister uwo mukoseye numva umwanya nashaka warukwiye navuga ati oke hanyuma rero icyo gihe byashakirwa ko habazotora na ba mwenyegiti kubera na mwenyegiti nyene yari ahasanzwe abantu bari bamaze kumucoka ibintu ntibyari bimeze neza hanyuma twaragiye rero icyo gihe umuntu yatowe ipfiraje batoramo umukoseye na sisita baca bagenda ku isoko kubariko bariyamamariza ubwenyegiti bagaca baguha amahera 10,000 bakanagusororera n'ibiki kugira ngo ibiyeri kugira ngo uzobahicwe uzohejwe ijwi uwo muntu agomba kuba mwenyegiti gusa bamwe nta mahera yabo twari twatoye je nari nase gutora amahera ndavuga ati tuzoyatora ruko amatora yabaye mugabo iki ebasha naranyoye ibiyeri uwo munsi ndajya n'inyama baye minyama turajya nyene abari babaye bakoseye turiko turasororerwa nabo bazobaba bazitoza kuba bamwenyegiti ngaho nibwo rero twagezaho nibwo rero hageze umunsi wo kuza gutora bamwenyegiti ubwo jewe n'uwo mukose twarijajaye ko twatsinze tugiye gutora bamwenyegiti hacaso kitangazo rivuye muri hase ko viraje ya bega 3 idatora kubera yuko muri bega 3 bibya majwi none rero ko amatora ya bega 3 bazo yasubiramo wa mukose mukuru kuri jewe abaguye mu mazi je ntacyo byari bimbwiye pe hanyuma uwo mukose yarababara arambwira ngo sister ngurumva ngo ibintu bimeze ukuntu uko uti none ubwo nyene nyimba ruko byagenze tuzemera nyene basubiremo batore bushasha biramubabaza hanyuma aragera je rero muri asere baradutangariza itangazo ko muri bega 3 batuma mwenyegiti ko bega tatari gusubiramo amatora nyuma ndabona muri babakuru baba Tanzania bahora bankunda ndabona umwe ndamubwira ati none nukwandika bushasha bavuga ko ari kwandika bushasha ababishaka bose kandi kuko jene navuze none no je wako namaze kuba sister kose zokongera kwitoza canke ndabireke ngo wowe nyene ngo witoze ngo inkuru dufise ngo nuko ngo amajwi bayayoye ngo mwigunira by'umugore ngo bavuga ko bo bari bayigejewe ngo ari je nari kuba kose kandi kweri yo village abantu barankunda basi rero nibwo rero twongeye kwitoza bushasha wa mukose yagurishije yari afise igare kiza gishasha aragurisha iryo gare rishasha hanyuma burumuhana hazava abantu batatu yabaha amahera nyene akwiranye n'abantu nayo majwi atatu nyene ayo makora rero barayitabiriye gusumba yo nane narakabonye mu nkanga mugaba abantu kubera bari barababaye haravamo n'umuntu aritanga arazunguruka village yose ararika avuga ataje aho bukera n'ubuzoca tuja gutora ati tuzotora umukose yitwuku nuku nuku ati sister wiwaza bazipora miburo tinyimu ati nimuze mwihende ngo musamari atazoba Everine miburo zipora baburabiye mu rugabantu haraba matoro uwo musi baratora uwo mukose rero yabaye mukuru yaragize amajwi hafi yaragize amajwi arenga 130 na jewe nanje nagize amajwi 70 na mugabo wa mukose yahoramo nawe yagize amajwi 90 na urumva bamwe yari yarasorore nabo bari bagerageje ariko uwo mukose mukuru yagize amajwi menshi kandi nanje amajwi nari naranagize ubwa mbere yararenze ngira amajwi menshi ariko muri hasereho bari bafise inkuru z'uko amajwi bari bayibyejewe arije nagomba kubakose Imana idutabare cyane ariko nuko nabyumvise nta gihamya kirekire nari ndabifitiye yuko ari je bo bari bayibye bana b'Imana ngaho ubwo rero wa mukose arababara badukuye kuri stoke batuteruye batubyinira natwe ni wa mukose twatowe ndavuga ati kose dusororera abantu ndamuha amafaranga na wazana yandi kubera uwo mukose ye yari n'umuntu wo mu idini runaka ari n'umupasiteri mbese akomeye akaba kandi yakora no kuri stoke murumva kandi ko yakora muri Red Cross ukuntu murumva ko kandi yari nabarozi kwibarabara bwa mu barozi bwogo ntacyo bwamuha cyane basi noneho rero abantu barishima kweri kandi bari bikwikwiye kw'intwaro y'igitugu hanyuma rero duca duhera aho nyene dutegeka abantu dutwara abantu rero je bakubera uwo mukoseye atama yarose n'umwanya ukwiye wo kwitaha ibibazo by'abanyagihugu muri village wasanga keshi ari je ndiko nditaha abantu nk'abantu baba barabaye bandibuze ugasanga je ndiko nabakurikiranira amakade cyane ibyo kujya kuri stoke abantu baba bongera kwa abana barakunda kugira ibibazo ibintu nk'ibyo abantu rero bakankunda kabisa rero ndaba ngaho mwiyo village bana b'Imana nubwo narimbaye ngaho muri village ni sister koseye ariko narifise n'ibintu by'ingaruka by'ibibazo by'ubuzima nagiye ndacamo rero kubera ko nahuye n'ibigeragezo by'umugabo na mukebanje byarageze n'ahantu je wasingira ingwara ngize ingwara mbonye umwansi umutima ukiruka nkaba noryama hasi nkahwekera nkaza kugaruka mu mubiri nyuma mu buzima nyuma nkaba ndiko natambuka nkumva ikizengere kiraje mu mutwe ukamenga no kwitura hasi nkaca nica mbonye umukunzi umutima ukiruka ukavumbuka nkumva burya bana b'Imana abantu bagwara umutima barababara cyane kugwara umutima birababaza umva birababaza birababaza kweli nkaruha mu mutima nyimba ndi mu nzu numva n'umuntu aciye ku irembo cyanjye akavuga ati mwiriwe nakawe umutima ukiruka ndagenda mu buzima bugoye ikibagiwe rero mbonye wa mugabo twa wa mugabo kuko hari ukuntu yava nko kuri stoke ku kazi aho yaca agaca ahantu nyene ndi muhira nkaba no kubona ndinze namubona umutima ukiruka mbonye mukebanje umutima ukiruka mbese nta kintu kinezera cyaba muri jewe cyo kuvuga ngo cyo kwiyumva amahoro nkwama mbabaye numva mu mutima bitameze neza basi rero ariko nkabaho nkaguma nkasenga mbese wanashaka ndagenda ndaba n'umukristu kabisa nkasenga ku rusengero nkaba nkaja no gukubura ku rusengero nkakora ibikorwa ku rusengero ariko iyo ngorane ndayifise hanyuma byarageze n'igihe ndagenda nkazanaja kwivuza nkabategereza uko ngwaye bakaza bampa ibinini barandungika mu ivuriro byo ku mugabo w'umutanzania bamwita Musenge uwo rero yavura indwara zo mu mutwe akavura abasazi abagwaye ibicuri ibintu nyene bi namwe muca mwumva ibigwaragwara nyene bidasanzwe bajya abagwaye prepsi nibyo bicuri basi bakampa imiti iyo miti nkayinywa ikasinziriza murumva amafenerega yo gusinzira ninze ndabifata nkasinzira hanyuma ugasanga niko ndatambuka canke nyene ni aho nicaye kumva ngo nyimba muzi ukuntu umuntu yikoreye inkono y'amazi canke inkwi canke ibintu biremye akagenda akagera ahantu akiruhutsa canke yabatuye akiruhutsa nanje bubari wo muzigo numva nama nikoreye ibyo bintu rero ndabibana mbana navyo muri ubwo buzima mbese nyene nama nafashe iyo miti ariko haragera igihe ndavuga ntafite ibi binini nama nafashe birandenze nkagera aho simbe nyibifata nkagenda nkabitora ariko nkaca ndabita kuko igihe kimwe nigeze nagenda gukoresha inama muri village nabinyoye ntangura kumva umenga nosinzira ariko aho naho umenga nari naramaze no kuba kose mukuru nyene uruma iyo miti ntiyari inyoroheye basi narabaye ngaho rero mu buzima butanyoroheye ariko haza kugera igihe haza kugera igihe ndako nza gukora ikibazo kuri kwa muganga kandi bana b'Imana buri Imana ni nziza cyane nagiye gukora ikibazo cyo kuzokora kwa muganga ibyo bitaba abahite mugabo nkiyumvira ngiye gukora ikibazo nari yandikishije amazina yasohotse hanyuma mbona abantu tugiye gukorana ikibazo ndavuga nehe abakobwa beza bari bavuye ahantu zaru hitwa Bukore n'abandi bandi bize ndavuga ariko ubukweri je ndagenda gukora ikibazo ngo muri bajya abantu ntabwo kwiyumvira ukuntu novamo nkisubirira inyuma kuko numva ko ntokora ikibazo ngo mpasinge hanyuma niho nagize gutya umutima ukambwira ati genda ukora ikibazo nta kibazo hanyuma niyumvira nti none ko atabuza kuba ari karabona ibyo ndiko nakora atabaza kuntu reka ngende nkora ikibazo naragiye hanyuma mu kwicara bakatwicarika zirya ntebe zirezire nk'uku umwe akicara kuri hirya hari uwundi hariya nyene ku buryo ataburabira ku wundi n'abandi gutyo nyene dusabagiye atawurabira ku wundi ariko kandi nari nagiye nari nabajije abantu bakora aho hantu ariho nari nabajije arambira ibintu bampa babazanye ibintu bijanye n'amasida ibintu bya sida navye n'ibya malaria birirwa barabiririmba mu nkambi twirirwa turabibyina tubiririmba mu nkambi hariho n'undi mutama araho nari nagiye mbaza arambira ati ibindi bintu bisunga nuburyo inkingo z'abana zikurikirana rero nk'umuntu yari yarabyaye nyine narakingije umwana fisi gipande ntangura kugenda kuraba ingene biba bimeze basi naragenda akora rero ikibazo ndakora ikibazo kabisa hanyuma nashimye n'Imana nabaye mu bambere bahejeje umuntu umwe yarahejeje nanjye ndumva nabaye wa kabiri cyangwa wa gatatu ndaheza hanyuma n'abandi bose nyine nyuma baraheza turataha baravuga ko bazoza barahamagara abantu bababwira ko uko boba baratoye ikibazo hanyuma ndataha uwo munsi nyine ku mugoroba naciye mbona bamwe mu umuntu umwe mu bahora n'abahi mu bakorayo aje kumbwira ngo sha ngo wowe uri n'umugisha basi reka audio tuigeza aha tuzobandanya mukama baheza gire cyane.